ngera rufu ndakazvika muchirawa makatongera rufu ndakazvika muchirawa kuti ndiri temberi yenyu ishe ndinozviziva vani kuti ndiri temberi yenyu ishe ndinozviziva vani makatongera chipo ndinozvitenda vani makatongera chipo ndinozvitenda vani ishe
Fibio Canelungo
baba baba.
Spencer. Show them you're the body catcher. Ah.